niwe ataramenya Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ngo niwateye ubwoba leta ya CNDD-FDD irongowe na Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Tanzania mu rugendo rw'iminsi itatu ari kagira muri ico gihugu. Varisito Ndayishimiye akaba yambambira igihugu ca Tanzania ngo kimufashe guhangana na Alexis Nduhije ngo kuko ntateye ubwoba gusa Varisito Ndayishimiye ngahubwo ateye ubwoba akarere kose Burundi buherereyemwo. Dukurikire Varisito Ndayishimiye avuga mu rurimi rw'Igiswahili akaba asubirwamo mu rurimi rw'Ikirundi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoreye radio Ijwi ry'Abanyamerika eka n'amajwi tukaba tuyakesha iyo radio.
Nimekuja hapa kukupongeza
ati naje ngaha kugushimira no kugutera intege kukungena uriko uratwara neza uriko wereka isi na Afrika ko n'abakenyezi bashoboye inyuma y'urupfu rwa Perezida Magufuli. Mushikanje, twaje kandi kwerekana urukundo n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Mwaratwemereye no kudufasha kugira ngo Burundi bwemererwe kwinjira mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC kandi munatuvugire mu bihugu bya Buraya na ONU byafatiye ibihano Burundi by'ubutunzi kugira ngo bikugweho. Bandanya n'impunzi z'Abarundi ziri ngaha zitahuke kuko hari amahoro ubu. Muravye ko inzego zacu z'umutekano ku mipaka zikorana neza kandi zigafata n'inkozi z'ikibi. Hari mu bubire rugwana urongowe na Alexis Nduhije n'uwiterabwoba mu karere kacu barabangamiye umutekano w'abanyagihugu atacu bazira. Mudufashe kuwugwanya.
Abanyagihugu bavuganye n'uruganda rwa radio Haguruka batashimye ko amajwi yabo amenyekana mu buryo ubwo aribwo bwose aca kuri radio bamenyesheje ko badatahura ingene umukuru w'igihugu atanguye gukwira imirambi asaba imfashanyo yo kugwanya abagwanya leta ya CNDD-FDD mu gihe imbere y'abarundi bose atarigera yemera ko igihugu gifise ingorane ngo ntibitahuritse na gatoya. Bakibutsa ko iyo mfashanyo yaheruka kuyisaba n'imbere y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bati ibintu byamukomera anyengo nakumbure atora umuti w'ibibazo bihanze Burundi ibintu bitaramushikana aho yiyagatihambya. Bakamuhanura kwemera ibiganiro hakirikare ataramaramarira imbere y'amakungu yirigwa aratabaza ngo naho igihugu cya Tanzania ukirongo yavuga ko atacyo kitazokora kugira ngo Burundi bugire amahoro. Ivyo ngo byarakinaniye kuko abarongozi b'ico gihugu kuva ku ntwari y'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza iyo abarongozi bacu bagira ishaka ryo guhanura ubutegetsi Burundi bufise amahoro aba yarabonetse kera mu Burundi ngo kuko ibiganiro byasa n'ibibera muri ico gihugu byari kugira ico bishitseko. Muri komine Rugombo mu masegiteri munyika ya mbere na Marambo ya kabiri hatowe mu gatondo ko kuri wa gatandatu bigenekerezo rya 2023 Gitugutu umwaka 2021 ibiziga bibiri by'abantu b'abagabo. Abanyagihugu bo ngaho muri Rugombo bakeka ko ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ariko rufise uruhara muri ubwo bwica ngo kuko gwahawe ububasha na leta ya CNDD-FDD go gukiza canke kwica uwo rushatse. Abarundi ngo nibakenyere bigobotore izo mbonera kure zibahekura izuba riva. Inkuru na Muco Sonia.
Ikiziga catoye munyika n'icu witwa Eric Niyonkuru yishwa boshwe kandi bikaboneka ko ikiziga cyari gifise ibikomere. Abanyagihugu bakavuga ko ugwaruka rw'imbonera kure arigo gwamwishe. Ku mutumba Mparambo ya kabiri muri komine Rugombo nyene niho hatowe ikindi kiziga cy'umutama abakibonye bagereranije ngo yoba yarafise imyaka 80. Igipolisi cyo ngaho mu Rugombo kikaba cyamenyesheje ko uwo mutama atamenyekanye. Mu ntware muri komine Rugombo baremeza ayo makuru bagasaba abanyagihugu kutihanira. Bavuga kandi ko batunganije inama yerekeye ibyo biziga byatowe n'amatohoza ngo akaba yamaze gutangura. Musitanteri wa komine Rugombo Kiribera Imana irakiza asaba abanyagihugu kudoma urutoki kubakora ubwicanyi gucyo cyofasha igipolisi kugira amatohoza. Kuva ku wa 13 Gitugutu mu mwaka ibiziga bishika 16 byaratowe mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Kibitoke. Byinshi muri byo bikaba byatowe ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Burundi n'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibyo biziga bikaba bito gutogwa biciye imitwe havuyemo bibiri gusa by'abakenyezi kuko ibindi ni by'abagabo ngo kubera ko gwaruka gwimbonera kure kwegamiye mugambwe CNDD-FDD ariko biboneka ko rurikora amara abantu nkuko bivugwa n'abanyarugombo rukabikora gwitwaje ububasha gwahawe na leta ya CNDD-FDD bwo gukiza no kwica uwo rushatse basaba abarundi gukenyera bigoboto rugo gwaruka ruguma ruhekura abarundi izuba riva.
Arakoze mucho Sonia. Hari kindi kiziga cy'umuyabaga w'imyaka iri hagati ya 2030 cyari cyatowe ejo ku munsi wa gatanu ku mutumba Bigoma zone ya Muyira muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Uwo yishwe akaba atashoboye kumenyekana. Abanyagihugu muri iyo komine bakaba bateye ubwoba n'ibiziga biguma byibonekeza muri iyo komine kuko ata minsi ihaciye hatowe ikindi kiziga ku mutumba Buhina wa zone Kiyenzi. Kubwo abanyagihugu ngo CNDD-FDD yari ikwiye guhagarika ubwo bwicanyi budasiba kwibonekeza uko bukeye uko bwije. Ido ni Don Alice Mukeshimana.
Icyo kiziga cyari cy'umuyabaga w'imyaka iri hagati ya 2030 ikaba cyari kiryamye mu murima w'imyumbati ni muri zone ya Muyira umutumba Bigoma komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu babonye icyo kiziga bakaba babwiye radio Haguruka ko icyo kiziga ko cyari kivirirana kikaba cyari cyambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira gasa n'urwatsi rubisi mu murima w'imyumbati hafi y'umufurege utembana amazi. Abanyagihugu bakaba baciye batabaza bahamagara igipolisi kugira ngo kibafashe uwo muntu amenyekane. Abo bapolisi bo muri zone ya Muyira bakihashika bakaba bagaraguje agati icyo kiziga basanga cishwe gitumiswe. Hafi y'isaha saa 8 umukuru wa zone ya Muyira yategetse ko icyo kiziga gihambwa nayo abanyagihugu bari basavye uwo mutware ko ubanza gukogwa amatohoza. Uwo mukuru wa zone ya Muyira akaba yasubije abanyagihugu ko yahawe itegeko n'abamukurira ariko guca bahamba atamato uhoza akozwe. Abanyagi wo muri iyo zone bakaba bafise umutima uhagaze kubera hadasiba gutogwa ibiziga muri komine yabo ya Kanyosha. Babandanye bamenyesha ko uburyo ibiziga biriko bitogwa bigaca bihambwa atamatohoza akozwe ngo biraboneka ko bicwa na leta ya CNDD-FDD. Iyo leta ngo yari ikwiye guhagarika ubwo bwicanyi kuko ariyo iriko yica abo yari ikwiye gukingira.
Alice Mukeshimana nawe urakenuye. No muri komine n'intara ya Rumonge hari kiziga cy'umuntu w'umugabo yishwe n'abantu gushikuba taramenyekana hamwe n'icyatumye yicwa cyatowe ejo ku munsi wa gatanu nyene igenekerezo rya 2022 gitugutu uno mwaka. Abanyarumonge bakaba babazwa n'insiguro itangwa n'abajejwe intwaro bavuga ko uwo muntu yishwe n'inzoga nyinshi yari yihereje. Bati leta ya CNDD-FDD nihagarike kutumarira ku buhomba kuko imikenyero yayo twayimenye. Abarundi bakwiye guhaguruka bagasezerera leta ya Gitega itarabamara kamwe kamwe. Inkuru na Eric Kwizera.
Icyo kiziga cyatowe mu gatondo ko kuri wa gatanu w'igenekerezo rya 2022 gitugutu no mwaka n'umugabo azwi ku mazina ya Diomede Nkunzimana w'imyaka 34. Ikiziga cyiwe kikaba cyabonywe ku mutumba Mugomere wo muri komere intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Icyatumye apfa ndetse n'ababikoze ngo nta na kimwe kiramenyekana gushika ubu. Amakuru amasoko ya Kadiha Ruka mu Rumonge yahavuye ironka ngo abanyagihugu bo ku musozi wa Mugomere nibo babonye icyo kiziga bwa mbere aho cari kiri ku ibaraba rya Rumonge Buyengero baca batabazwa ipolisi naco kikagera ngo gica kimenye shako kigiye gutanguza amatohoza ngo bagacaho babazwa n'abajije intwaro bo ngaho habere iryo bara bavuga ko iyo bagishwe n'inzoga yitwa kuki ngo kuko basanze icupa ryo nzoga riri ruhande yiwe bimuranga vyiwe yarafise vyerekana ko ava muri komine ya Nyarusange mu ntara Gitega umugwa mukuru wa politike nkuko ababibonye babivuga. Kandi ico kiziga kiciwe cace kijanwa ku ivuriro ryaho nyene mu Rumonge. Abanyagihugu bavuga ko yari yaje mu Rumonge kwisuma mu guca amahera ku munsi mu burimyi no mugufasha abafundi bubaka. Abanyarumonge kumwe n'abarundi muri rusange bavuga ko bababazwa n'insiguro zitangwa n'abajejwe intwaro mu kuvuga ko yishwe n'inzoga yari yihereje. Bati leta ya CNDD-FDD irakwiye guhagarika kutumarira ku buhomba ngo kuko imikenyero yayo yose twayimenye ngo abarundi nabo barakwiye guhaguruka bagashengeza leta ya CNDD-FDD itarabamara kamwe kamwe.
Erike Kwizera ndagushimiye. Reverend Pasteur Joseph Sinzubwenge wo mu ishengero rya Protestanti bita Baptiste riri mu giteranyi mu ntara ya Muyinga yaranyurujwe n'abakozi iperereza bo muri iyo ntara kuwa 12 Gitugutu uyu mwaka. Urongoye imbonera kure ku mutumba ruzo hamwe n'icegera ciwe nibo batungwa gatoke ko kurerekera abakozi iperereza bamufashe. Icatumye afatwa haba mu bakristo bishengero yasengeramwo haba no mu nshuti n'abagenzi biwe nibakizi abanyeshengero hamwe n'abajyango biwe basaba ubutungane kudakingira ikibaba izo mbonera kure zadandaje umuntu wabo ziheze zerekane ahari. Ni mu gihe abanyagihugu babo bari Muyinga batura kamo bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD yatevye kubavako ngo kuko irarigise abarundi ataco bazira. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima.
Atashe avuye ku isoko kuwa 12 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2021 nk'igihe c'isaha zibiri z'ijoro. Reverend Pasteur Joseph Sinzubwenge w'ishengero rya Baptiste giteranye mu ntara ya Muyinga ashitse ku mutumba ruzo aho yarasanzwe aba yahasanze Rastaka atwara imbonera kure ku mutumba ruzo hamwe na Hitimana Arias Hiti icegera ciwe. Nkuko amakuru dukura ku mutumba ruzo abivuga, izo mbonera kure zibiri zari zihagaze ku ibarabara haruguru y'urugo rwa Reverend Pasteur Joseph Sinzubwenge. Izo nazo nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha ngo zari zamugiye imbere zimusize ku isoko. Amaze kuzirengana zaramuhamagaye, urundi aragamburuka asubira inyuma arazegera. Mu gihe yariko aravugana nazo haciye hashika imodokari yo mu bwoko bwa Probox bivugwa ko mweneyo atwara imbonera kure muri komine giteranyi azwi kuri tazirano rya Ramazan. Reverend Pasteur Joseph Sinzubwenge aca yurizwa iyo modokari ubwo amaso aba abayayo kugera ubu. Uwo munsi nyene ngo hamaze kugera isaha zitandatu z'ijoro abiwe bataramubona nk'uko bivugwa n'abavyiganiwe n'uwo muryango. Baciye bibuka ko bigeze kumubona ahagararanye na Rastaka atwara imbonera kure ku mutumba ruzo hamwe n'icegera ciwe Hitimana. Rastakare baramuhamagaye bamubaza uwabo, nawe arahakana ko atazi iyo yagiye. Niko guca bukeye abiwe bitura igipolisi, ico naco gica gifata zambonera kure zibiri Rastaka na Hitiman. Kugera uyu munsi abanyagihugu baho mu ruzo ntibazi ko zigipfunzwe canke ko zarekuwe, zikaba zinyegejwe ahandi hantu zitazwi kuko mu gasho kegereye aho zivuka atazihari. Iterabwoba ngo niryo ryaciye ritangura ku banyagihugu bo ku mutumba wa ruzo rikozwe n'imbonera kure ziserukira izindi mu ntara ya Muyinga no muri komine ya Giteranyi. Kuwa 18 Gitugutu uyu mwaka niho Shabani nimubona atwara imbonera kure mu ntara ya Muyinga na Ramazani azitwara muri komine Giteranyi bishikira ku mutumba ruzo kugirisha inama abanyagihugu bo ku mutumba. Inama bivugwa ko yariyo kunumya abanyagihugu aho babwiwe ko uzogenda aravuga ko Reverend Pasteur Joseph Sinzubwenge yanyurujwe azokoregwa. Izo mbonera kure zica zibwira abanyagihugu kuwo mu pastor yegeranije amaturo ngo araheza arayatorokana agenda mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ivyo abanyagihugu bavuga ko biteye isoni ku batware b'umugambwe CNDD-FDD kuva hejuru kugera hasi bama bakindaga barundi banyururijwe ababo mu kubwirwa ko bivye baraheza barahunga igihugu. Ubutungane busabwa kubaza imbonera kure Rastakar na Hitimana ngo zerekane aho uwo mupastori ari kandi zongere zihanwe. Nayo abarundi muri rusangi basabwa nabo banyagihugu kwirukana intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko irasasitse inganda mu gihugu.
Dondo Diemba z'umutima urakoze.
abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'ubuni murabibona murabyumva nze ko bibabaje birababaje birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafaso n'ibimitima bagize umutima runtu harageze harageze barundi barundi kazi oya 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 trose tro tuvibuzimo tujibuntu
ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho twarayibonye muri kahise ku Burundi twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajya
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe n'ico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganywa tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe